Mbhoni ya mfumo Tahira Kaldin o hlamusele hi xixika xa vusiku bya Mhangu. Yena na mungana wa yena a va huma evhengeleni va ya ekaya. U vone Julies a tshame kusuhi na luri a ri ku yitheni. U ri hi laha maphorisa ya nga humelela kona hi movha naswona va yima laha Julies a yime kona. U ri u vone phorisa leri a ri mbale junifomo ri balesela Nathaniel va nga se n'wi teka hi movha.
Could you see where this gunshot came from?
Behind the driver's seat. A police officer then got out of the van. I don't know from which side he got out.
Colonel James Chauke u nyike vumbhoni bya loko a fika laha Mhangu yi nga humelela kona. U ri u byeriwe leswaku maphorisa a va ri ku baleseriweni naswona va tlherisela hi ku balesela maculu ya rhaba laha Julies a nga baleseriwa hi xihoxo. Chauke u ri phorisa ri n'wi byeri leswaku va teke Julies va n'wi tsutsumisela exibedhlele xa Chris Hani Barakwanat endzhaku ka loko a baleseriwile.
I heard you saying earlier you gave the shotgun to Nathan Golo.
No. I gave Njal Sergeant Njalvani gave me a shotgun. I gave Sergeant Warrant Officer Nathan Quieter to end in.
Chauke u ri n'wihlewa u n'wi byeri leswaku va lo n'wiendleve mayelana nhundzu leyi nga riki enawini leyi a ri endzeni ka lori. U ri vatlheli va n'wi byela leswaku n'wihlewa wo sungula Kaylen Whiteboy a ringeta ku tisirhelela loko a balesela naswona u lo ri baleseri Julies hi xihoxo. Ku tenga swi ya emahlweni mindzuku.